So mina nalo sisi sithandana emasontweni amathathu adlule. Wenza isifungo sokuthi inhliziyo yami angeke ayithatha ayiphule kodwa ngesonto elidlule. Ungifonele wathi sicela ungibhorekile yazi. I want us to hang out, please take me out. Ngathi eish anginamali ngibroke yazi. And then wafala ucingo. Aha, nami ngadonsa ucingo ngafonela olofa. Mina nabangani bami besiringa njengefoni. Ngalesikhathi ngizwa into eringa njengefoni. Mangithi message yalo sisi ungitshela ukuthi it's over. Ngacasuka khoza ungitshela over. The phone akakwazanga ukungiqonda. So ngathatha iphone ngafoni. Uthe ibamba ngathi obekuhlanganisile kushuthi sekuhlukanisile njengoba usungalile kuphelile ngcamo ukuhlala ngishimile nokuphila impilo engacacile. Yasi ngiyavuma you are my cute ex kodwa uthando lwami nawe last 2 weeks njenge cute ex. Ngiyavuma enhlizweni yami ubuyisipho kodwa uthando lwethu lisheshela phela njenge cute ex umuthwe inzipho. Abantu bathi uthando lwethu bekumlilo wamaphepha. Yazi leliqiniso. Phela sekuphela iphepha kwaphela nothando. Vele uthando lwemali akazi ukuba uthando leqiniso. Wena bufuna ukuphetha isitayela uzokuphakela. Ukuthandana nawe akuhlukile nokhokhela intela. Kushuthi inhliziyo yakhe iyihostela. Sihlala sibaningi nokuhlala kuyo kuyarentelwa. Awube kuhlanganisile sekuhlukanisile njengoba usungalile kuphelile ngcamo ukuhlala ngishimile nokuphila impilo engacacile. Yes, ngiyavuma you are my cute ex kodwa uthando lwami nawe lulast 2 weeks njenge cute ex. Kodwa ngicela khona hlukane ngoba vele besingafani ama interest. Wena kulolu thando ubebheka i-interest. Nami ngakho kulolu thando bese ngiqala ukuluza i-interest. Wena ubufuna udedwa nemali ozokwenza ube happy ufuna stress. Lalela ke mi stress. Imali ayithengi happiness. Mangangikholwa hamba ubuza kweza se-Afro izokutshela. Phela ibona bathi baphethe isitayela nemali baphinde bathi sebefuna ukuba happy. Ngakuthi mina nawe siyohlukanisa ukufa. Kodwa sesiphenduke sahlukanisa ukufa. Kothando. Kodwa ngabe ngiyakusukela ke. Awuphulanga inhliziyo yami kodwa uphula ithembiso zakho. Wena wathi ungithandile ngaliphuma lize lishone. Wathi ungithanda uzoshone. So shone ngithe sengilivala ucingo wathi sicela waiter ngathi waiter wathi sicela I'm sorry to waste your time ngathi khuluma usheshisa wena yami le time wathi sicela ngiyazi ukuthi ubungithanda kodwa inkinga ukwazi ukung afford uhlilo ngisho ngikwenza ikhanda eish ngasala nginwa ikhanda wathi lalela ke mlisa mhlawumbe angizwaka kahle mhlanga ikuthembisa angisho ukuthi ngiyokuthandila ngaliphuma lize lishone angisho ukuthi ngiyokuthanda ngize ngishone ngathi ngiyokuthandila ngaliphuma lize lishone ngathi ngiyokuthanda ngize ngisho ne ukuthi uthando selingiphelele ngicela sihlukane ngasala ngikhamisile njengentombazane ngasala ngiphemile akukho engingakusho ngaphandle kokuthi yes ngiyavuma you are my cute ex kodwa uthando lwami nawe lulast 2 weeks njenge cute ex kodwa ngicela khona ungale manje ngoba vele enhlizweni yami usabhale ngomsizi sokucisha wena ngikudinga i-tipex ngase ngiyalivala ucingo ngoba i-time yami futhi inkondlo yami le kumele kugcine mina nalana bengithi angineke imizwa yami kolayini balenkondlo bese ngicina ngokuyithula ngisicela mpungose.